mmirika kraye na yabe hu sɛ saa na ne ho fa no nti ye bae sɛ ye be paga na fo nyina chew de minnua no etia ne nan so bia no funny face abusuafo sɛ ɔmopɔ ma chew titru Ghana police ye be sɛ Ghana fo sɛ mommo ye ne mpa IDP a chew ye mpa Ghana fo nyina chew sɛ ɔmo fa nche no na ɔmo mmɔ mpa ye ma no 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 a mrepa mu ne ho tɔ na ɔbɛba abɛpa chew nti ye sɛ Ghana fo nyina fa nche no ɛno nti ne ba ye
okay better see